Zoke, Alpha Jesus.
Amen.
Ọdịmma nke Isieke Mgbaga Ebema Ọhafịa, Madam Ebere Ukeju, a na-asị ibe ọbụla gọzie apụta ma isi iyi ọha takwata afa Jizọ. Gọzie ya gọzie karaka ya gọzie ozuzo oke. Gọzie ya gọzie ezinụlọ ya. Gọziekwa ụmụ mgbaga nọ ebe niile dị iche iche ma anyị ndị na-ezi. Nnọọ anyị ndị a na-eṅomi eṅomi ifeọma anyị emere isioge ọnwa. Isioge ọnwa wụrife ya na-anụ anya ọkụ obi. Mgbe anyị a na-eme nnọọ ha, Chineke gọzie anyị afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
At this moment, we have come to the point of commissioning of this modern public toilet, and we are glad today that it's happening in the time when an illustrious son of Mbaga Ohafia, Abia State, Nigeria, is the deputy mayor of Ohafia local government, Honorable Eme Iro Eme. He's going to perform this crucial assignment and responsibility of commissioning this project. Honorable, you're welcome, sir.
Thank you.
You can do the needful.
Mbagakweno.
Go on.
Mbagakweno.
Go on.
If I'm there, I'm going to go to the farmer. 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 I got to get a new one. Na kọtịtị pọnwa afa nna afa nwa ya afa mmụọ nsọ.
Well, the toilet has been inaugurated. The modern toilet has been inaugurated. You know, the people are happy from all intents and purposes. You can see them dancing, making merriment.
Oh, no, Yama, Yama,
Kelly.